jewe n'abanyarwanda nigana jewe nigana Landry promoter imbecile na ka imbecile cameraman rero no musi rero ngiye kuvumbura mu Brendan nakwera ko te sona kimbia ona sasa uyu acha urofe nzanye ko texte ehe nzanye ko texte bunao eh acha twako ya urofe bebe ndacho bayi turaga gato uno musi ndakuvumbenda watakariye hehe dukeneye kumenya Gomeze hatuoni nani ijya bayita Chris Ramirez show
natakariye muri Camon
Disset te baguha ikiraka muri Camon Disset kandi utari kuraboneka
nari ko ndaboneka gutse noneho numbona
ega ndakubona mugabo abafana barakeneye kumenya Chris Ramirez ari hehe
ndi nga
kube iya fere ngize hajya nje kurondera makuru bangurishije ko texte ku nguvu yitwa Queen
eh ni kugura ko texte kubwo abigeme n'aba nababye badashaka kugura ko texte kuko mu Burundi deja ari 80% y'abantu
eh kubera iki bashobora gushirana hajya kwibarabara
ko ya ndi umustar
uri umustar kaza ari kurakora none Chris Ramirez basi akira
okigira kaje abashubwiye abakunzi ba project
yo era bawe ko baramvumbura no
kwikumana
ngira bebe
uwe eh bagire subscribe
ama abakunzi ba Chris Ramirez show mugiye ko turi mu kiganiro
n'inde mana cyaranduishije abakunzi b'uyu mugira ibyo mushaka
ama abakunzi biwawe ba Chris Ramirez show
nzi we bagire
eh
kunduishije ba barindiye none ngire
ama
gusuzo kwiganira note azofungwa kandi nyene uyo uwari hafi uyo
uyo afunga
uwo nwa zoza kubiyorera
ariko ntawo nzorenganye
ntazorenganye
ah bakunza project no bwana mamdo misa kodex yanjiri he I don't need the bar. No, gahunda zanyu gipanze gute.
Gahunda zacu no kuvugana,
Ziko text ndayiguriye kino.
Iyo ko text yigutugira ngo ufashe abigeme batishoboye bari mu buraro, mu mashuri y'indaro yo mu ntara ya Kayanza. Era twari habigeme badashoboye kuba bogura iyo ko text. Rero cihoko ni cukoze kandi imana izo higushimira.
Ndayitwara hehe.
Bitwara hariya hariho ishirahamwe Web for Future ryatunganya ico kikogwa ko bariko barakorera hariya baca baba bajeje kwegeranya two duhuzo ariko dukotexe
urumva hariho izi ari za 2000
izi ni zimwe bakoresha mu bagata hariho n'izindi bamesura urakoresha ha mukamesa zifise validite ya 3 ans
validite ya 3 ans izo
zimara ikirengo cy'imyaka 3 urayikoresha ha mukayambura ukamesa ukanikira mukakagorora ugasubira ugakoresha
niyo diferense y'izo nizo baca batani iri he
itandukanye nuko izi bandanye uzikoresha iyi nayo niza jenike
okay none rero ngo zino kubeka inoje mu cyemu mbwirano nanjye ngo rero niko texte kandi je
bwa nawe urumwe ndege ubukunda bashikawe
ah
yego
ubutinyanga
tunataka kureka hivyo oya reka hivyo wewe je shaka taxi
nataka de bare tu
eh
sasa mimi nishauza mimi moyo
none itwari hariya
none ari hebe
ari hajya ahage mu gatant
eh
ego niho yicaye hajya
super ba gukamere
bate bare
sasa
mu mna isa dia fumu na jipiga maficha hapo sio kusaidia na Mungu
amependa hiyo
picha peleka bare hiyo ni kamera
iko ni filme
eh
Nawe ukora ni filme?
Iba mutaba. None we bimeze filme rimeze gute
rero. Hajya
ah. Oya bimeze gute rero ngaha ino projet rimeze gute.
Ibyo twa turegeranya.
Eh.
Aha baradu baragura. Mama ntuzenya bara baraza musonzo turi muri collect. Twa tukina ama collect batuzanira hari. Rero aha aba n'abantu baje kuzitandaza kugira borohereza abantu bashaka kuzituzanira hariho za 2000 zigabata hari za 10000 n'iza 10000 zimwe bamesa. rero urumva ukeneye kuduterera twe twakira amahera twagira amakodex ayigura ngaha gacye tuzanira hariya muri tante niho turi
kwe kimwashimye kubigira no munsi samedi munsi aba hari
bora ruho hari abantu benshi ahubwo
abantu
baje kugira mariage baje kwifotoza baje kugira iki kugira ngo bishobe kutworohera tu bitworohere mu kugira abantu ubikorwa nk'iki nshobora gukora tabantu bahari
ubona ka mu kitabwe
yego kumura ni mwashika hari izo twamaze kugira ngo n'umuza kubona ko bavyitavye
okay merci bari twende kure tuhangare ko nyabari
vyega wakarekena iyo
apfu eh sino tuna ipere se mbona yuno n'ubona ko na Isaac ari mwo ngaha kuri bash eh Isaac si endo brand ambassador kunzi ba project Z muri ya feeling yari ya makotex jewe nta abanyarwanda nigana jewe nigana landry promoter jewe nigana landry promoter embesire na ka embesire cameraman rero no musi rero ngiye kuvumbura mu brand ambassador nakwera kotex ona kimbia ona sasa uyu acha urofa nzanye kotex ehe nzanye kotex bunawo Ashe tu akoya urofo e bebe. Ndacho ba tsuya aga gato, zanya ko tex.
Ya gaba sani yes. Oya ni mureke.
Eh, bikwai.
Kanisawo.
Uno musi ndakuvumbe ndagusanze ukuratanga makotex. Watakariye hehe. Dukeneye kumenya Gomez hatuoni nani igya bayita Chris Ramirez show.
Natakariye muri Kamondi set.
Kamondi set. Sasa nituko turakubona nitubona bishasha
birahari bishasha birahari but soon
yari none ko hajyamye
soon ntuzi cyarico
twarabonye uzanya iyindi brand yavuga uno musi kwenye makotex twarabonye muri ala cuisine yahereye twabonye gusa episode imwe
ndagusabye ziriko ziraza
ziri hehe abafana bawe bo kuri project Z no baragukeneye kumenya aho ibikorwa bigeze
ibikorwa biko biraza nibuke
akoza bade Chris Lameze twamubonye ari karakina naravashe mbe kuravashe yakino agira indi serie uwavyakirie gute
naneke imwe mwese ni gutera imbere mu nzira zi ari muri iwanje rakina no muri garakina naje nuko yo mpamagara mu yiwe nkakina
eh
nkaco bitwaye
none gute baguha ikiraka muri Common Decent kandi utari kuraboneka
nari ko ndaboneka gutse none we numbona
ndaje kubona mugabo abafana barakeneye kumenya Chris Lameze ari hehe
ndingaha ndiko ndakora nibukebuke kuba barabone ibintu
uno musi nanda tugusanze ngaha na muri ko muragira ishira hamwe ryanyu nabonye ifoto uf kwanza ufu ni iki
we up for future
kube iyi affaire ngize hajya nje kurondera makuru bangurishije ko texte ku nguvu yitwa queen
ehe ni kugura ko texte kubwo abigeme n'aba n'abavyeyi badashobora kuranga cotex kuko mu Burundi deja hari 80% y'abantu bataronka access ya makotex donc twariyumvire cha tubona rero ko twakora ikintu cyo tuma dushobora gufasha ababigeme bamwe mu batora baronka access ku makotex
okay umva abantu bataronka ku makotex none nawe uza ukoresha izi cotex
nje ndazikoresha kubera sindi muri iyo 80%
okay wewe none byarigeze gushika wiciga ku ishuri
ugakora oya vraiment namwe nkoresha jana vutse
ku gukoresha ni kimwe byaragera bikagorana ukumva yuko utotonda ku ishuri kubera ubutinyanka
oya alabase je bade nare narabyize kuva kera barabitubwiye sinka ari ahandi batabiganira n'abavyeyi babo dimo batamenye ibyo ari byo
okay none kubera iki mwacyi mwiyumvira makotex kubera abandi bakobwa hari igihe bashobora kutajya ku ishuri kubera babura ubundi buryo muri wiya pofucha murateguye indi migambi
ni myinshi mugati twashaze duhere kuri uwo nyene
Niko kubera iki wewe? Jwe nini wewe? Kubera iki bashobora gushirana hajya kwibarabara?
Kwa ndu mustare.
Uri mustare kaza ari kurakora. None kisi name basi. Akira basi iko texte basi. Uishikane ngaha. Muri okay bakunzi ba project geze ko mubibona. Jewe sinigana abanyarwanda nigana uyu ngaha. Wewe niwe nigana. Landry promoter umutana nigwa mugire subscribe. Babwire
bagire context kuri cotex
oya ku cotex si filme ya cotex
yahetse
baza guterera
yo buda
ngaha bari kugura deka ngape hapa
no
yine 4 minutes wa awe yashyirwa bitu
sauri zali
yajiriye
sala biombio
Bangurishije na ko texte mukuza nga
bakugurishije cyangwa
bakugurishije oya bol dina ninje nje kurondera makuru urabyumva nkeneye kumenya impamvu haje hari umuntu atubwiye ati tugure ama bagacha baza kuzidepoza
nga ushaka kuca gufasha abandi banyeshure badafite amahera yo kuzigura hari ari ati hari kugira ngo abantu bataje batizanye bashoye kuyigura hajyanye bayizane ngaha cyangwa abafise isoni zo kuyitwara mu ntoki bacha batanga amahera hari ya komisaje
tuyitora ndabwo kugira umuntu ashobore kugira isoni yo kuyitwara biva kuki
aba hari aho bivana n'umuntu
gute gute umuntu ashobora kugira isoni kandi ari ikintu hygienique ari ikintu gisanzwe
bera kenshi bikoresha abakobwa nk'umuntu w'umugabo avuga ati umuntu ambonye mfise ururuntu avuga ati wowe iki gukoresha iki mugabo nk'abakobwa benshi ntakunda nta soni
ngo biri kose byari bikwiye kuba ari ibintu bisanzwe
byari bikwiye kuba ni kuntu twakuriye muri tabu kutime burundese ubona ko hari ibintu bitegereza kunyegezwa kujya ko masuve tumumengo uyashize hejuru ni ngorane
kanye kugira d'abord ico kintu kwanza kibe ikintu gisanzwe
nico gituma twaje kubikorera ngaha ku mugaragaro kugira ngo dukuremwo ayo mentalite y'abarundi kubona yuko umengo ni ibintu bitagize biteye isoni kugira ngo babone yuko ari ibintu bisanzwe kandi ari ibintu bitegereza kumenywa na bose
bimaze gutera isoni ni ya impact negative bica bigira muri sosiyete
bimaze gutera isoni urumva benshi baca babitinya kuko nk'ubunya urumva hari baba bashaka gufasha akavuga ati kandayigure mugaka akavuga ati kindagitwara gute urumva hari abaca baburiramwo gucyonya kandi hariho n'abaca bavuga ati ba ndabivuga gute urumva hariho ababikeneye ntibabironka niyo impact hanini iba
Umuhamagaro ubona witabwe neza ubona ko mwari mwabitekanije niko biriko biragenda cyane
si ntibari ko baraza ku bwinshi kuko bivanye nabo twifuza gufasha cyari nkeya kuko abantu ni benshi mugabo urumva tumaze gutora navuga ntibari ko barabyitabira cyane ntibari ko barazigura gose
mutegekanya kuzifashisha igitigiri cy'abantu bangana gute
benshi cyane bashoboka bose barenga amahano barenga igihumbi
barenga igihumbi mugabo urumva filime nize kugarukira ngaha nyine petete ni debut ya campagne vuze jaje umva n'abadashobora kuza kuri jardin public hari yindi location mwatekanije mvuga ati
amukubye mu mandamu gira ama ama ndi meho yari mikashi ashobora kurungika ko amahera
yego hama duja umuna afisi yavuga ati je ndifite amakotex nkeneye kuziba kumwe shidi n'umukene amafaranga mukene amakotex
yego arashobora kuyazana kuri jardin public
ubu nyine mvuze ari nkejo cyangwa hirya yeye
arashobora kukontakta uwo muntu donc kuri iyo nimero turashobora
kuzitora nta biro ahantu washobora kuvuga ati
biro iriho muri hariya ku mugumya meble
uri live hehe ngeza kane kazo kuzi minota cumi Mvirize re we nawe unakuja kufanya nini? Awatanze nawe. Kotex nyene. Kubera
kugira ngo nanje ndi interesse cyane nanje initiative ya bien. Yego si nanje kwishigikira.
Urafise bashika aho. Na nta umva dafite mushika aho sinzi ko mugurira kotex.
Ntaguriya mushikanje ndagurira
abandi biramaze gushika nyine ukagenda je n'umunsi n'ubwa mbere je ngo uzeko texte kwe sayinzi n'amaheri kuko ndabimenya ubu nyene
Voilà,
Et la fille a quoi pas pris
ça.
Ça, ça fait ti.
Mais
tu as panda, tu as fait une gite, tu as fait Kayanza.
Abakade bariko baraza ntushobora kuvuga kuri fise equipe izofata
umugongo mugihe bajya bazaba bashaje
cyane 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 nshaka kubwira amahane medi yabite bajya akaming bariko baraza kuko nibo pipiniere z'abarinzi bije bazosubira babandi kuko umunsi nimba ariko ravamana bariko ravumanaka si bazoguma kuri hit hari abandi bana bato bariko baraza bazosubira wa wundi bazavuga ati ye igihugu cy'urundi kirafise ikire za artiste ziri kare imyaka za imyaka yose kuko banaka babaye kubera bacanje basigiye banaka gucyo sweet sweet
okay asha ndumva yuko ari ibintu by'amavuta none urefisi ya imigambi none ga mugabo
imigambi ya mbere mfise nyoko gusohora imiziki myinshi muziki yo kukundisha igihugu muziki yo kwangi giturire muziki yo gutsimbataza amaro encore nibagiye ni muziki yo urukundo muri ambiance love
true love
muri generation tugeze
muri mambire
ego
kandi uri bluetooth byatavyo gira
ah ah sinabuzi ya bluetooth haja nimba mudikonde kuko nimba ndikonde kwati navyo ngire nditegure kuzozana umufasha
eh ntararongo
eh time niyo itarashika haja kuzana
umufasha ntararongo umufasha mukwirana
eh ni vya bindi nyene umwanya nturashika haja kintu cyose kiba kubera iki time gekwergi
kikindi geze nyene nzo koresha wambaye 10
na kabaya
ndee wambaro
karibu
wambara zia za blue changu rumuri api
ndamba namba zia za blue
ah wambara blue
eh
nzikuri musore kwa nakuba muhenga
haja wase traffic urenganzira abizi eh vani kambi urimo
ah we
ntwagwa ibubanza
utwaga mikambi ibubanza Genda kunda wa polisi.
Na cyane cyane nta wo banga kuko.
Kubera ari abantu bataratabura yuko namu muntu aba ate atekanye gutya. Ari abantu bibaza ati ni ibintu byizana. Kuko ntamenye ko igihugu kiba gifite amaboko.
Na cyane cyane urazi
ko foro murabere muze mukora indirimbo zibutse mwene igihugu yuko muhari kugira mu
sinzi ko indirimbo zibanje maze kuzumviriza cyane cyane akumvise nk'indirimbo yitwa Simba na mahoro wacu indimbo iduha itubya dusimba taza mahoro encore ituma tukundana twese ko turi bamwe umuntu mutumwe tuzi musome arameme
musome arameme
iyo mpamvu rero ntabwo turi indirimbo zo gukumira abene gihugu kuko abene ngo nahubye turi bamwe ngo dukorera tugatwa bakora n'igihugu kuko abene gihugu badahari kazi umwe atwe nitwa twa turakora
twaje tuhangana n'abarimba mu ririmbira abandi
n'abarimba twaririmbira abandi haturimba kubera iki abene gihugu byo dukora bisa bya boss bambe n'abene gihugu
abene gihugu
n'aba boss n'aba fans n'aba boss bacu ngiye mu boss atagushima vuze ukwikintu muri cyangwa akavuga ati ah ikintu bazanye sefo ngumva ko nawe uvuze ati yego vrema ikintu ndumva boss yakigaye
mugaba boss wawe ni fresh barakwemera
oya boss bevrema aba boss baranyemera aho bageze yego
Safsa. Naba boss wawe no uteguye kubakora mu noti jya.
Amuziki nabo.
Abene gihugu nya.
Amuziki abantu bamire bakeneye ko kugira ngo tubakora ni meye le
le media.
Media abajournalist le DJ. Mu gihabo badufashe mugongo bakatuvugiriza ibintu byacu bagakundisha ibintu byacu. Twese bakadukundisha ibintu bakabikubakabikundisha. Nta kibuza baba boss bazodo. Bazogira icyo bakoze aho bazumva ko hariho hari uri kuravuzwa hari uri kuravuzwa akavuga ati ewe umuntu ariko arakora ibikorwa mbwa mugenzo zani ikintu bacukishira ariko akiveteza nawe uravyumva azokimenyekesha niki ntamazo kimubwira ki kuko ntazokimenya ishukure mushyiramo iki
ingufu
mushyiramo ingufu mukatuvugiriza ibikorwa byacu kugira iki babandi bibere hari yepfo mitu bavuga ati ah naka yakoze ikintu gishashe mbe umva iki kintu ari kizima kizima Okay. Akavuga ati umuntu no mu supportinga. Ugiye ukorasha akavuga ati ngiye kuraba naka. Akavuze ino twitwa Genoti y'umukino ati ya 2. Akavuga ati naka ndamuhaye inoti kuko ndamuzi manda mu bakuba sindamubona. Ndabonye kuri televiziyo kuri feed kuri YouTube ariko nkeneye kumubona vis-a-vis. Mugiye mwe mutabikoze ntibizoko. Naka urabizi turarimba yego dushika kure ariko ntibikunda ko twimenyekanisha n'umuntu mutabikoze. Yego.
Radio film giye gukina. Kukubwira abantu yo gusanga fisama urakoresha ama platform cha kumbuga urafize imbuga kwa hano isi yaroroshe
ndabizi na cyane cyane
imbuga za ukoresha kugira abamenye aho ahantu bakuri ibikorwa byawe ni
ibikorwa byanje kuri YouTube amaje kuje ko indirimbo zibiri uzashaka muri GIP do sniper ni Bluetooth Carvados Fipich niyo count yacu
ariko indirimbo zitwa gute
hari kindirimbo itwa amahoro barundi amahoro barundi cyumva ko nyene
iyo ndi ya kabiri
nini nayo ni tugendera ibanga ni igipolisi
igipolisi polisi kiziri giturire
twa tugendera ibanga
tugendera ibanga
izo ndizo zimaze gusha kuri YouTube izindi nazo twa tabategurira muso ko tuzatara uko tuzaba turwazi ko YouTube burya ikurikiranwa n'abantu ni kurikirana no kubera iki ama image ndige turarondi izindi zitarabona
twa twakoreshereza izo. So bakunze ba project ya dongo mu bona utwaye ku mutwe ko turitera abiri kandi twayaze neza. itwa Bluetooth.
Yes.
Ni komando no mu police bigihugu zanzwe no wacunga umutekano nga
cyane cyane.
Mbaye uko mugabo umutekano mwibaze ngo ngucunga gusa ni imbunda. Nko ni kimwe mugabo bigana Imana iriho ndetse na natwe benyene abene gihugu.
Ni nyabone.
Twebwe rero uyu aparke akore afise ibikoresho yawe n'igihugu kugira acungere umutekano arakoresha n'igikoresho yarahawe ijwi hari umutekano urabungwabungwa n'ubutumwa bwiza
cyane cyane
so niwe mishi afise so umushikire muje kuri YouTube iwe murabe content byose amavuta umugurikire tuhama byo tugira mambi so gusa nibuke mugire icyo muvuze kwino nkuru kane namba hari icyo yabafashije abungwe mugire hama murashaka kujya kuri YouTube ayibabwiye mukaraba indirimbo ziwe mukamushyigikira mukamushyigikira nyine mukamushyigikira kuko urumva ingabo y'igihugu mu police y'igihugu mu afande urumva plus ari karakora plus ageze kure plus ni igihugu nacyo ne kiba kiragera kure
cyane cyane
nanze mwari kumwe ni Simbizo asema vumba
amuna Bluetooth,
Bluetooth afande
yes
tabakunda sana
andabemera
gusuzo kwiganya inoti azofungwa kandi nyene uyo uwari hafu uyo
afunga
uwo nwazoza kubiyorera
ariko ntawanzorengaye
ntawazorengaye gusa yiganya inoti
azofungwa
asante.